oogada jirkiyo uurkiyo qalbiga adiga han tuho iska yeeshaye adiga macan aragayge aka marmine sida ode adiguna aho ka wayne aragiisa kaqor tagsaba amaniya ducaba 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 waad istaahishaa inaan ku tirsha